Ebukhoneni bakho Jesu
just for the last time.
Ebukhoneni bakho Jesu ngiyathokoza ukuba khona. Ngoba kulapho ngithola amandla.
Hallelujah, hallelujah. Oh,
ngilangazelela wena. Oh, ngidinga wena wedwa. Oh, ngifuna ukuba nawe. Ubukhona bakho buyikho konke kimi.
Again, again, let's do it again.
Oh, ngilangazelela wena. Oh, ngidinga wena wedwa. Ubukhona bakho buyikho konke kimi. Ay, ay, ay. Ubukhona bakho buyikho konke. Ay, ay, ay. Ubukhona bakho buyikho konke kimi. Holy, 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 holy.
Play that ubukhona bakho part again.
Oh, Oh, yeah.